Inshuti namwe bakunzi w'umugwa wa Musonga ati ndetse n'abakunzi ba Musonga ati FC TV murabona neza yuko turi kuri stade Ingoma inyuma y'urukino ruheje guhuza umugwa wa Musonga ati Football Club yakiri umugwa wa Muzinga urukino rurangiye rero Musonga ati itsinze ibitsindo bitanu kuri kimwe cy'umugwa wa Muzinga ni ibintu rero bitumye uno mugwa wa Musonga ati urara mu kibanza cyiza cyane kubera ikibanza uraye muno munsi ni kibanza cya kane Big Four ni ikibanza bari biteze cyane gose n'urukino rero rwarangiye abafana bose murabona baranezerewe twavuganye na coach nyene aranezerewe cyane ndetse uri kuraraba akaba tanga icyizere cyane ku rukino ruzoba ku munsi w'Imana bazokina n'umugwa wa Flambeau du Centre akaba ari na derby rikomeye ngaha mu ntara yacu ya Gitega
Kimana uvuga nuko tutigeze tugaye mu adversaire wacu turavuga ko mu adversaire bwari ukibanza cya nyuma tutakwiye kumugaya kuko hari aho yatsinze basi rero bidufasha kwinjira muri match mbere yabo twese ko turondera igori hakiri kare kugira ngo batagana confiance de l'ordre du notre cho qui bona notre amino ngi sa njo no bwo kutatwa cyo ni gori cyakara ubwo ikibanza cyane mane equipe collectivement igerageze ko experiment neza nyana ba jeune wana kwa gisi cyaka ntabwo bararasha ntabwo hari yegura ngo bahebe njo gitumana pa mwe mita rero twabashiza kuri rythme sa ni iri hejuru na code je mita basa n'abaje gushaka gatoni nuko twatugende kuri match message ngozi nababwiye ko ubwo rimwe dufise tasirite bitanga kyo kuramye na turondera indi gori imyo tambere deje mita tupavuye kuri bona ko bara byacu bikura muzinga muri match karuma
Rukundo Jean Dodie batazira Dodi akaba yabwiye abakunzi b'umugwa wa Musonga ati uko babashigikira cyane nkuko bahora ndetse n'ikindi yamaze kuba abamenyesha nuko yabemereye ko azoba intsinzi kuri no munsi w'Imana
ni ekipe twubaka kuko umwanya zino mwanyira imbere yacu kuri byo rero icyo bizodusaba mu gutegura nishaka ama tugaza dusa objectif muri match tuzohura nabo turonda mu 3 points Icyo ramasaba bana kimene ntangura kubashimira kuko aporo yabo ngo ya publique yacu ifite agaciro gakomeye kuri twe cyo tubasaba no kuza kudushyigikira ama natwe tubemereye ko tuzogerageza kwitanga bishoboka turabiko tushobora kuba nzinzi
umwe mu bafana twaganiriye b'umugwi wa Musonga ati akaba yashikirije akanyamuneza yari afise inyuma y'ubwo rukino ndetse akaba avuga yuko ananezerewe cyane gose hanyuma akaba yiteze ku munsi w'Imana bazohakura iki asaba ndetse abafana b'umugwi wa Musonga ati yuko bakwitwara neza k'ubwo rukino ibintu by'imishamirano bikunze kuba byigere bibaho kuri uwo munsi
je nitwatunga Imana Jalia bantazira mama zayana nonsense kwa yakiriye neza cyane kubera twakinyotewe emwe tuyakiranye gishika cishi n'ukuri sinumva n'umunezero mbere dufise aho twohereza twaje twizeye ko dushobora gutsinda iyi timu ukino rwa Flambeau du Centre na Musonga ati turaguteguriye gose imana gusa yonyine nizo ducira ibibanza kwe kandi turifuza intsinzi kuri uwo munsi nkasha uwo munsi mbere hazocuwambaye n'ukuri sinumva naho tuzotangura ngo duhereze he ku munezero mbere tuzoba dufise kandi ngo tutotsinda ariko twebwe dutanguza imana ibi ariko turizewe mu ijoro kwa zeruko muhora muyibona namwe bwe ndibaza n'uwa muri kuri kwa bafana bakunda gushwana sinzi gituma hituzi ngo byo byagenze gute ni turizi barabikunda hago no kora abagenda bakaza barabisukiramo mabisi abajenganya ndabwiye bazokwame bagendera karanga mutima bamanye yabazo kigere baduhuka bazokwama ari babandi nyene basha haka
Musonga ati FC TV tubashimire cyane kwa mwadukurikiye mwandanye kugira subscribe like share twari kuganda